Jinuf Sudan wana kuor kwany.
Darfur Kabur wana kuor kwany.
Shimal Sudan wana kuor kwany.
Nube Jabe wana kuor kwany.
Jinuf Sudan wana kuor kwany.
Going into the rave.
I haven't got any money for a taxi. Right.